our infrastructure backlog is sitting at around 40 billion rands for us to basically be able to deal with this.
Inkampani engingishumbane kumasipala waseGauteng ithi sezakuthi iqolo icima umbane eGauteng kwilinge lokukhusela ukuwa kobuxhakaxhaka bokuphehla umbane kwesi sixeko. Mongameli wombutho wembaleki zehlabathi ithi inkxalabo ye-olimpiki eza kudlalelwa eParisana neyemisitho yangaphambili ye-olimpiki. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yale mini nje. Inkampani yombane yomasipala waseGauteng City Power iza kuqhuba nephulo layo elibizwa ukucutha ukusetyenziswa kombane i-load reduction ngolwasemzini ukuthintela ukubatyalaka kobuxhakaxhaka obuhambisa umbane. Ngokwesithethi se-City Power umnumzana Isaac Mangena ukususela ngale ntsasa le nkampani ifumene imiyalezo yomnxeba ngokucinywa kombane ngamawaka amathathu.
Ithuba iCity Power ingahleki nanye ehlekayo kwezihlekisayo nabo bazifakele umbane ngokhe umthethweni nabo bakokotela imitha yawo ngelithi oko kwenyusa izinga lokuxhomekeka embaneni konakalise neziseko zophuhliso. Mnumzana Mangena ukhuthaze abahlali bengingqi umasipala waseGauteng ukuba bawusebenzise ngobunono umbane.
Backlog is sitting at around 40 billion rands. For us to basically be able to deal with this, you'll also appreciate that most of this infrastructure is as old as the city of gold. When gold was first discovered, electricity came through, and that's how long some of this infrastructure has been sitting there. But over time and over the years, we have been basically rebuilding some of this infrastructure to ensure that we catch up with the growing population, the growing needs of our city, and to ensure that we attract investment within the city of Johannesburg.
Ukudonculwa kwabo bazifakela umbane ngokungekho emthethweni kungundoqo kwinzame ze-City Power zokucutha umthwalo kubuxhakaxhaka bakhe bombane utshilo.
Abahlali abaxakanisekileyo baseWentworth eThekwini bakholelwa ukuba amalungelo abo ayaxojaxojwa ngamaxabiso axhomileyo ombane. Bamemelela kumasipala waseThekwini angenelele. Abahlali bathi unobangela wamaxabiso axakileyo yinkqubo yothekelelo kwaye iintlawulo azinqakulwa kwangexesha kubuxhakaxhaka. I-Eskom kulindeleke yonyusa amaxabiso kule nyanga into abangayamkeliyo abahlali.
Abahlali baseWentworth eThekwini bakhala isimanjiyane ngamaxabiso abaxekileyo namatyala ompani. ULuwethu Williams uthi abusehle ubuthongo utyala umasipala i-R112,000 eye yenyuka apha eminyakeni. Ingxaki zakhe ziqale kwiminyaka emibini edlulileyo kulindeleke ahlawule gaqa i-R30,000 kwityala lakhe. Akalikholelwa ukuba ityala elingaka livelaphi kanye kanye. Williams uthi ebekhe wagrogriswa ngokucinyelwa umbane kobubusika.
I told him I'm not working, I do not have that amount of money, which was 30,000. I said, I can't even pay your 500, so where am I going to get 30,000 rand from?
Kwasisikhalo esifanayo nakuCeleste King uthi yena utyala umasipala i-R52,000 uthi kanti uyabhatala, nto nje ityala lintinga ngaphezu kokuba ebhatala.
So we carry on paying our monthly bills, still paying the monthly bills, the lights are still going sky high. Right now we're sitting at 50. So you tell me in this small room and kitchen, it's just a room and kitchen, how does a light accumulate so high?
Kuyo yonke ke le ntsunguzi yamaxabiso axhome ntungo aluthathi ntweni uluntu lwalapha eWentworth. Abahlali bathi bevashungu ufungu wamaxabiso ompane nentlawulo yamanzi.
My lights is 27,000. I get a disability. There are people in our community that are getting disability grants, they're getting pensions. How do people pay?
Nanjengoko imeko yokoqosho ingathandisi mntu, uluntu lwalomandla luxhome amathemba kumasipala weTheku abafakele ibhokisana zokuzifakela umpane, i-prepaid meters ngabo lamakhumsha. Bathi ngalo ndlela bangaqhawula noko kumakhamandela wamatyala abaxwayo ompane. Umasipala uthembise ngokuzithathela ingqalelo izikhalo zabahlali.
Ijelo le-SABC namhlanje linika ingqwalasela kwimingeni yombane ele lijamelene nayo. Ukanti sikwakhangela unobangela walenyewe nendlela abachaphazeleka ngayo abemibeli. Apha e-studio sinengcali yezophando kwezoqoqosho kwijelo le-SABC uvele Mseni Mthiyane nozakhe adade lengcuba kaxaka. Sikwamkele ezindabeni sokhulu. Amaxabiso ombane ayantinga mihla le kwaye nezinga lentswelangqesho liyalisenyuka. Ibachaphazela kangakanani abahlali le meko?
Ibachaphazela kakhulu into yokuba abahlali bazithola besesimweni lapho khona umbani udura kakhulu. And ke masithola ukuthi kulonyaka inyuka nge-12% amanani ombani, kanti last year abenyuka nge-18%. Na ubheka ke kulonyaka kushuthi ke last year and this year ihlangene ke yombili iyenza i-30% or ngaphezulu kwe-30%. Lento ichu kuba labo kabase abanamabhizinisi kunyanzelekile ukuba bashiye basuse abanye abasebenzi babo ngenxa yokuba kuyadura ukwenza umsebenzi webhizinisi xa ixabiso lombane linyuke kakhulu.
Ingaba zithini indlela uluntu ngokubanzi olunokuzisebenzisa ukukhawulelana nale meko yamaxabiso ombane axhomileyo?
Kubini ke okuyikhona okuyinkinga uma sibhekene indaba yombane. Eyokuqala yi-load shedding ne-load reduction. So into engiyibona ibaluleke ukuthi yenziwe ngabahlali ukunceda ukuthi bakwazi ukuthi behlise amaxabiso noma bazithole bekhokha imali encane for ugesi. Isekutheni kwi-load reduction basebenzi bangayisebenzisi kakhulu umbani esikhathini esibiza ukuthi phecelezi peak hours from 7 AM to ukuya ngo 10 AM. Kanjalo futhi from u-6 ntambama kuya ku-10 ebusuku. Ngoba lezo zikhathi lezo izikhathi la wonke umuntu esebenzisa khona umbani omningi. Leyo nto ke yenza ukuthi wonke umuntu osebenzisa umbani ngaleso sikhathi ixabiso lombani limncinze epokotweni ngenxa yokuba umbani nxa ubhekile uyazikwazi ukuthi ushisise igiza yakho isikhathi esithile ubuye ucime ukuze ungagcini ushisisa igiza ezokudlela imali eningi ngombani.
Sokhulu ingxelo zithi omasipala batyalwe imali, ingaba oku kuyabachaphazela abahlali kwaye kubachaphazela njani?
Okokuqala kuyabachaphazela abahlali ngenxa yokuba uma ngabe u-Eskom afuna imali yombani angayitholiyo komasipala okuyibona abamkweletayo, le nto yenza ukuba omasipala bathole izindlela nabo ezithile zokuthi bagcine bawucime umbani, bawucimise ukuthi siyawucima xa ningakhokhanga ngenxa yokuba bayazi ukuthi isikweletu sabo nabo ku-Eskom sikhulu. Leyo nto ke ibalulekile ukuthi wonke umuntu ke awukwazi ukuthi awukhokhele umbani. And into ebalulekile ukuthi abahlali mabaqonde ukuthi ukukhokhela umbani yinto okuzomele bayijwayele ukuyenza. Bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukukhokha ityala labo ku-Eskom.
Ingaba yintoni ebangela ukuba ityala likamasipala likhule ngokukhula kwe-Eskom nangona yona le nkampani inkinkushumbane kweli ifumana imali engaphaya kwe-240 billion?
Into ebalulekile enye simele siyisho ukuthi uhulumeni ukwazile ukuthi acele athathe esinye zamatshala ka-Eskom awalethe apha kuhulumeni. Manje ke uhulumeni naye kumele athathe futhi amanye amatshala ngokwe-Department of National Treasury, umgcini mafa, athathe amatshala awasule womasipala ukuze nabo masipala bazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathathe imali le engabe bayikhokhela ke manje u-Eskom bayifake kwi-infrastructure yabo ukuze bakwazi ukuthi ba-avoide into esiyibiza ukuthi abo-load reduction, ukuthi ama-transformers wabo mancinci awakwazi ukuthi abambe kakhulu i-demand ekhona yabantu abazifakela ugesi abanye ngokungekho emthethweni.
Ngachoke sokhulu.
Siyabulela.
UMzantsi Afrika udlule kufinqeni imini ezilikhulu ngenacimicimi elona xesha lide kusukela ngo-2020. Ukuthatyathwa kwamanyathelo ezicwangciso zezamandla kwaqala ngo-2020 kuqhwatyelwe izandla.
Inkampani yenkinkisha umbane iphansi phezulu nokuzivuselela uEskom umaxhapheshu nokuphuhlisa ugqithiso lombane zintsuku ezingaphaya kwezilikhulu kungekho nqamko lombane kodwa ke imisebenzi yemiguvela iyaqatsela ekubeni ngumqobo ekuphumeleleni kwamanyathelo kaEskom.
Criminal activities like infrastructure theft, vandalism and sabotage undermine the stability and reliability of the power supply and impacts businesses large and small and in turn employment opportunities. These maleficent acts have an adverse impact on Eskom operations.
Abantu abathile neenkampani eziliqela ziphandiwe mayela namanyathelo angekho mthethweni kwezinye zezikhululo zezamandla zeli amagosa kaEskom abaqhubi bezigadla zamalahla nonokontraka ngabanye babantu ababanjiweyo ngezityholo zemisebenzi yegwenxa kwizikhululo zezamandla eMpumalanga. Kunyaka ophelileyo amapolisa anqinisise uphando lwesigqeba esiphezulu sikaEskom nesoyanyaniswa nokuphehla unqamlo lwamandla ngokungekho sesikweni kwezinye izikhululo kukwafunyaniswe ukuba abanye abantu baphula ngabom ezinye zezixhobo ukuvula ikroba lokumemelela iindleko zokuzilungisa.
There are instances where deliberately people have made sure that the conveyor belts are destroyed so that they can create alternatives of transporting the coal.
Kambe ke ngaphandle kwamashwangusha abangelwa kukumosha konqevu abajongene nosetyenziso lwamandla bazijule ijacu eqinisekiseni ukhuseleko lobuxhakaxhaka bokuphehla nokuhambisa umbane kwisizwe. Ukanti ke kweyesilimela ukutsho ngomeyi umongameli uCyril Ramaphosa wandise abasebenzi beSandaf kwaEskom. Imigulukudu yatyholwa ngokujolisa kwizikhululo zezamandla nokwakhokelela kuqhokreko lobuxhakaxhaka bokuphehla umbane ekubiweni kwediesel neentambo zombane nasekonakalisweni okumandla kwezakhiwo ngeenjongo zokuba.
Kwalapha ezindabeni sikwaniphethele namagqabantshintshi ezehlabathi kodwa masiyevenkeleni qala. Sinamkele kwakhona sikwabhotisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo iSABC 1 sisiza ngqo kukomkhulu leSABC kwandongazi yadume eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesixhosa kunqakulethe elitshotsha phambili sithe. Inkampani yombane umasipala waseRhawutini City Power izaqhuba nephulo layo elibizwa ukucutha ukusetyenziswa kombane i-load reduction ngolwasemzini ukuthintela ukubatyalaka kobuxhakaxhaka obuhambisa umbane. Ukanti abantu baphefumle kwiqonga lethu leWhatsApp ngalo mba.
Mandirhabule kwibhekele yomxholo okokwaphela ucimicimi uEskom ingathi umbane usetile uba mawuphele msinyane umbane we-R50 awugqibi neveki ingathi le diesel ngoku ithengwa sithi thina abantu bahluphekayo.
Uyabona into yagesi iyohleze iyinkinga njalo ngoba iqhamuka isibhekwa phezulu ayibhekwa phansi emazingeni aphansi ukuthi iyinkinga yakagesi zime kanjani kubantu laba basemazingeni aphansi.
Kumatima kakhulu nganasi isikhathi kuhamba kwalo gezi. Sathi ufuna kulungiselela abantwana ekuseni gezi uyahamba.
Le nto yokuthi singabe sisaba nocimicimi kwagesi siyayithanda kakhulu engazathi mhlawumbe ungqongqoshe ngaqhubeka ayibambe lapha.
Hayi siyabonga ke lokho le nto yokuthi ugesi kwawume nje kuhamba. Nakuba-ke kona kukhona ukushaya amanzi ngendaba yagesi ngoba ezinye zendawo kona sisekhona isikhalo nesokuthi uhambe amahora amaningi. Gcina ungabusazi noma nakhona kusabuya i-load shedding noma kwenzakalayo.
Enkosi mphathiswa ngokufike uphelise lo mdaniso ubusenzeka phakwaEskom. Besilihlazo ukudla kwethu kumotshakala silale ebumnyameni.
Sisakwazi nencamumeko lwaEskom because uyincoma namhlanje uthi uyathi ngomsungu cimicimi.
Lapha eNingizimu Afrika kubuye ngathi kunabathize abazuzayo ngokuthi sibe nocimicimi kagesi. Imajuba power station nemodubi kunini zaqala ukwakhiwa zona kanti yilekelela nini ekuthenini kwanda umthamo kagesi.
Ungqongqoshe kagesi udlala ngathi siyizwe laseSouth Africa ngoba bafike bashaya imithetho mase bangayilandeli.
Nangona kona uEskom simkhalazela ngale nto yokwakhe yokunyusa kwakhe umbane kodwa ke masincome insuku ezingaka singahlali bumnyameni.
Ndiyabuncoma ka kakhulu umphathisi ozogesi uba noko usasiphethe kakuhle.
Owayesakuba yintloko ye-Section 27 uMark Haywood nowaba ngokuqala ukuphakamisa umba wonyango lwezigulane ngokwasengqondweni ezabekwa ngurhulumente phantsi kwemibutho engekho phantsi korhulumente uthi lanyewe yayinokuthintelwa. UHaywood ebephefumla kwisigwebo esixoxiweyo ngenyewe yasesidimeni.
It's literally almost 8 years to the day since the news of the death started to come through. That in some ways it was almost, I mean, it was a huge vindication, but there needed to be a place where people could mark that moment, and it wasn't there yesterday. But having said that, you know, it doesn't diminish the significance of the finding of this inquest, of direct responsibility by the MEC, Kadani Mahlangu, and Mahoba Manamela, the chief director of mental health care services, of responsibility for those deaths. So, as you've said, you know, the big question now is what happens to make sure that justice really is served.
Usosiba jikelele weqela iMK uMnumzana Arthur Zwane ubuyele esikhundleni emva kokuba umongameli walombutho uMnumzana Jacob Zuma engavumanga ukubalahle. UZwane wanikezela ngencwadi yokulahla ngomhla woqala kule nyanga ebalula umthwalo womsebenza wenzayo kunye nomnqweno wokwenza ezinye izinto bucala. UMnumzana Sifiso Maseko bengusosiba jikelele ngelithuba beyekile uMnumzana Zwane ufuduselwe ekubeni yintloko yabasebenzi kulombutho. Uqaphela inyanga yotata sinika ingqwalasela kumba wotata bangalinikwayo lenye yokudlala indima ekhulisayo ngenxa yokungaboni ngasonye nomama okanye iintsapho zabantwana. Ukudadela enzulwini ngelinqaku masamkele kumagumbetho sasazo umxolisi Black Gulubele iqala lomsasazi elizixathulele imbasa konomathotho labohlukeneyo nokwangumbhexeshi wenkqubo ethi Talk with Black kwiqonga leYouTube. Black, masikwamkele ezindabeni.
Molo sisinjani?
Ndiyaphila kakhulu.
Enkosi mama.
Kubaluleke ngantoni ukuba abantu abangootata badlala indima ekhuliseni abantwana babo?
Kubaluleke kakhulu wena sisi loo nto leyo ngoba i-image yomntana i-based kubazali bakhe. Umntana uzibona engumntu ngoba ekwazi ubona abazali bakhe ukuthi banjani, ebone utata ukuthi utata ustrong kangakanani. So now if utata is not present emntaneni wakhe, lawye uye abe very deficient with life, izinto zakhe zingahambi kahle ngoba kaloku akanayo la example ukuthi umuntu oyindoda or umuntu ongumama xa efuna ipartner ujonga njani or ujonga bona kanjalo ke. So loo nto leyo yenza ithini ukuthi i-image katata apha ekukhuleni komntwana it's very important, it's needed. And kula maxesha akhoyo ootata sibabona bengekho and that iaffecte abantwana ngokapha ekukhuleni kwabo.
Imingeni abantu abangootata bathi badibane nayo xa bezama befuna kwaye ukuba ukudlala indima ekhuliseni abantwana babo?
Wena sisi, into khoyo i-society ine-picture eyenzileyo for umuntu ongutata ukuthi umuntu ongutata must be. Ke ngoku you find ukuthi loo nto leyo yenza impixano. You find ukuthi umama notata bavani. And then laa mpixano between umama notata i-influencer abantwana. And then naxa ootata besiya beyoripota i-abuses kwii-police stations, you find ukuthi abakho receptive kubo, ababamameli, abana-respect for abootata ukuthi why uyindoda uzoxela ukuthi ubethwa ngumfazi or awuphethwanga kakuhle ngumfazi. Izinto ezinjalo zenza ukuthi ootata babe nento ethi abade bavele ebantwaneni babo, boyika impatho abazoyifumana apha koomama babantwana.
Kubaluleke ngantoni ukuba abantu abangootata babe namaqonga abanokuthi babelane ngako, babelane kuwo ngolwazi kuyekwe le nto ethi indoda ayikhali?
Yho, loo nto isimoshile leyo ukuthi indoda ayikhali ngoba lo ngoku amadoda afela ngaphakathi, kuthiwa amadoda awathethi. And njengoba kuthiwa amadoda awathethi, awathethi not ngoba engafuni uthetha, awathethi because i-society ayisimameli. So amadoda amanintsi feel as if awamanyelwa xa ethini efuna uzikhupha. So ithini ke lonto leyo ithi umuntu uzibeka ngaphakathi izinto zakhe afele nazo, and then xa siphuma ke ngoku lonto leyo iphuma as i-expression ye violence, and then ke ngoku uphambana nomthetho ke ngoku, and then ube luchaba eluntwini. But izinto ezifana no-man conference ziyafuneka, zikhona futhi into apho amadoda akwazi uthetha namanye amadoda, qha ke azikho as published as ezoomama izinto. So ke ngoku ithini into ithi thina madoda we must always encourage each other ukuthi izani madoda, izani othetha. Fumana umfo wenu, iya kutamkhulu, iya emntwini, iya nakumfundisi ezicaweni, uyothetha nomntu, ukhuphe lento ngaphakathi, kwenzela ukuthi uzothini, ungazo exploder.
Ke Black, ingaba abantu banokufumana phi kumaqongo onxibelelwano?
Ndifumaneka kwi-Talk with Black on all social media pages. Nansi, or uthi mxolisi@gmail.com kulapho ndifumaneka khona.
Sibamba ngazibini kuwe Black.
Bekhosi.
Selection yeke ngaphezulu nje kweveke ezimbini kuqala imidlalo yeOlympic eParis. Ukuzeleli balengxikela bathi abananxalabo ingako ngezokukhuseleka, bathona mngeni banawo ngoqinisekisa ukuba abantu baziva bemkelekile. Umsitho wokuvula iOlympics uza kuba ngomhla wamashumi amabini nesithandathu kule imiyo.
Sidale isanxo ephambi kwemidlalo yeOlympic isigqibo sikamongameli wombutho wembaleki kwihlabathi sokukhapha imbasa zegolide ngesixamali kwimbaleki. Usikhusele esi sigqibo ekwasikhusela neso sokukwaya intatho nxaxheba yembaleki eziphuma eRussia naseBelarus ngenxa yohlaselo lweRussia eUkraine. Ukwathi abanaxhala lwahlukileyo kwelangaphambili ngokhuseleko.
All games are potentially problematic from a security point of view. There hasn't been a games in modern time that hasn't had to confront that. You know, Los Angeles was my second games, that had its own challenges. Obviously London, I was, you know, at the heart of those games, so I know some of the complexity. I mean, what you have in the world is significantly more complicated in 2012.
Phethelweni abalungiselelo alengxikela imidlalo ngakumbi kumabala afana nelevolleyball. Imidlalo yeOlympic iqala ngomhla wamashumi amabini nesithandathu kule kaJulayi kuyokuthi ga kumhla weshumi elinesi.
Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de kubelilixelizayo kamnandi.